heta ku helela lana ha isuka 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 midrayala miya le fasi meleruwa ikensa shukuru haleluya amen musi vatatani lava na loko hi karhi hi ri kole makaya a hi tinsuna ni ri a ni mi ri pfi na rito ra xikwembu ku a ri ku yini haleluya hi va khoma kahle amen a hi endliseni sweswo
Mm-hmm.